ngikhululekile
kaningi sanibanani kamana ngopheka o prince u BK wakamthuno I'm worried atheke kabi I'm sad in fact I'm scared ukwele ma funeral colors inda yomngcwabo yaphela abantu baphelela emhlabathini silala ngendaba ezimhlungu sivuke ngendaba ezimhlungu kunzima
umsakazi wokhozi FM ubheka BK Mchunu ushonwe ngolesibili ngemuva kokugula isikhathi eside ngaza kwethu ke elokhu okuqinisekisa umphathi wokhozi FM uSibongi Ngcobo owenza isimele emsakazweni ukhozi FM ngolesithathu ekuseni ke uSibongi bekhuluma ohlelweni olushayalwa uSipho Mbatha nomRosa Buthelezi uthe bathole ngolwesibili ukuthi ubheka akasekho emhlabeni kodwa ke bese bavumelana nomndeni ukuthi ke bangaqale benze isimemezelo emsakazweni uthe into eyaziwa kakhulu ukuthi ubheke ubengaphathekile kahle isikhashana ubebambekile impela udlula izolo emhlabeni kuchaza uSibongi Ngcobo uthe bese kunesikhashana impela ubheka ebambekile uveza ukuthi wafe kulomsakazo ngo-2011 laphenza khona izinhlelo ezahlukahlukene ukubala kuzona isibhuda kwesimanzonzo sithakela isize kanjalo futhi ke nosigiya ngengoma bathanda ukuthi ke ludude umndenini nakubalandeli bonke bakhe abangane nozakwabo laphana khona ngaphakathi emsakazweni ukhozi FM kubuhlungu khona akumnandi uthe ayikho into ebuhlungu njengokuza izidaba ezifana nalezi ungalindele nokuyingakho ke bangamemezelanga lwesibili ngokudlula emhlabeni kwabheka uveza ukuthi ke bazowazisa umphakathi namalungiselelo enkonzo esikhumbuzo nomngcwabo uphinde wadlulisa amazendo ezemndenini wayengumfundi wezidaba kulomsakazi uJoe Marupingi oshone ngesonto ngaza kwethu naye video ezichazela umphathi steshu uSibongi Ngcobo ngodouble tinta ubheka mchunu
Thomas ngena la samxoxele umlaleli ukuthi uzokwazi ukufike ningabaphathi kube khona enizobhulisa ngenxa yesimemezelo esikhona esibaluleke kakhulu kakhulukazi kuthina la emsakazweni ukhozi FM.
Yebo Mroza, sesithina sagqibeka ingozi la emsakazweni izolo sithole udaba lokuthi ubheka ubikhe emthuni usesishile emhlabeni. I think in days you are a good if you came to be being a collector of cash, it's a bit of a bit of a discussion. So, it's all over the tabern. Who became Umsala's mother, Khozini, was here in 2011. Was a benza in 7 days, was a bene, Spadagona, Scooter Woodman Zonzo, Tiny Season, a Ganyanawe, Ganyanus Gamino. So sithanda ukuthi kumndeni sithi kipi nakubalandeli bonke bakhe abangani nozakwethu khona la ngaphakathi emsakazweni kubuhlungu khona akumnandi enye ngifuna ukuthi sidlulise sikhona namandoza ukuthi ey'khathini ey'kanjena kubalulekile ukuthi sitshengise inhlonipho siwukhozi FM besikhulumile nomndeni izolo bacela ukuthi banikeze ithuba lokuthi bazise abantu basondelene nabo. Ya. So yikho singazange sibenezele izolo yikho simemezele manje. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi indaba ekanjena ungalindele nokuthi ungatshelwa umuntu osondelene nabo. So kubalulekile siyinhlangano enkulu kabi se-SABC. Ukuphuka kwendaba la empobheni iya kubantu abaningi and ingase ifike kumuntu obekufanele ithole ngenye indlela. So bengifuna ukucacisa nalokho ukuthi sikhona isizathu ukuthi silinde. And kuningi ufanele kwenzeke before umuntu akwazi ukuthi afike la e-studio ezobumezela indaba efana nale. So bekuyilokho nje ukuthi sinikeze umndeni ithuba lokuthi bekwazi ukuthi bazise abantu abasondelene kunabo, hhayi ukuthi besingafuni ukumemezela ngaleso sikhathi. Khona iy'ndaba ey'sensitive kakhulu and ekungafanele nje si-treat-e nanoma yiphi idela. And ilena le ithinta ama-feelings sibaningi. Yabona iyahle kungeza indaba ekanjena so kufanele sibe khefu kakhulu ukuthi iy'ndaba ekanje sidlulisa kanjani. So bengifuna nje ukucacisa lokho ukuthi sikhona isizathu besikhulumele nomndeni and kubalulekile sibahloniphe esibanikeze nethuba lokuthi bekwazi ukuthi badlulise iy'ndaba kubantu abadinga ukuthi bazi ngenye indlela hhayi ukuthi bezemsakazweni.
Zibalulekile nambala abanye ba-reactha ngendlela yekho abantu ufika nje uyadrayiva mayethu
uzayibona kanti abakubo wakhe bayazi ukuthi engatshelwa kanjani.
Emthambi bebehlele ukuthi bamfonele babamlimi ukuthi azafike leza khona bamhlalise phansi bamtshele ngendlela. So bengifuna nje ngithanda ukucacisa lokho nokuthi ngicela ukuthi indaba ekanjena siyihendise ngendlela e-right. Sinicabange yena lowo muntu loyo, sicabange nomndeni, sicabange bonke abantu abazothintwa indaba ezibuhlungu ey'fana nalezi. Ngicela nokudlulisa okunye ukuthi khona kuleli viki.